kukhanya usedinwe lapha igama ubani
negama ngukosikathi
mncono wena usebenzi wenza la
hayi mna ndoda umtshova orange marshal
kule mnyama ngawena
mina nde-24
okay kunjani kodwa la kuyasebenzela
kuncangisa khona kusebenza khona ukuthi sincangisa nxa amapolisi engekho nesokukuncangisa khona ukokoma-12
lina-ke liziphatha njani ebantwini liyathetha isosisi laba nxa begada liyalwa labo phela sezothana liyabarafula
hayi hathi namacustomer sirafula bamacustomer abantu abasiphilisayo sosiyabancenga ukuthi besondi la kuZUPCO futhi amacustomer njalo sibalekile amaningi labo vele amacustomer akufuzanga siwaharasa fuzanga ili noma umtshova ungathola kona yapho ungakhasi uharasa amacustomer bengesizwanayo
manje wena-ke njengofana kunje nje kuthiwa-ke imtshova isathobisi bayalisa bathi ngathobi sebefuna ukubanga le sitimeni esiyaquma se-ecot park labantu manje baliyaphila ngani
asikwazi ukuthi senze kube bafuna sitshontsha yina asikwazi ukuthi senza
wena wawasebenza kudala
akangasebenza kudala sasesephansi ngale kometepic
wawusenzani
sangandoda uri kumashala since 2016 sibenziphansi ngayo 2016 sabuya phezulu asezibalela lapho begodini bavala kwakuyo kwabhutha kwabhutha kwaphela uZUPCO kwathi wasethwalile lapho wavalwa hayi simshikashika yaphenduka lapho yagazi ukuthwala lapho imshikashika manje imshikashika kathi sivele singena khanga ukuthi yatshontshe
kodwa umshikashika uyayithwathela wena
bengasenzeli i-favor 1 xa bengayenza so nxa bengathatha imali ama-roadblock ithathe imali bengavaleli izimoto zithule kathi sikwane ukuthi siphile angibonani nayinto engabe ingene ngoba lokhu vela kuncedi lokhu the more kusenzakala the more abantu belimala the more kusenzakala ingozi eziningi kakhulu so labo nxa bengasenzela i-favor ama-roadblock ebekhona hhayi asiyali ukuthi ama-roadblock ebekhona obviously ama-roadblock abakhona ama-roadblock kodwa ikwanisa ukuthi labo benjani bethathe imali kube into eyenziwayo ukuthi hayi even imshikashika yolukhona but ama-roadblock at least lawo nxa ekhona babethathe imali lawo le government ayabincediseka lathi sayidini siyabe sincedisa la amavinda la bathengisayo la babencediseka ngoba vele nxa kungela mthova vini la mavinda nalathi ma wena mthova vini okhila lo uyakhala lati yasiyaphelela ukuthi
usuthethe inwini
ya nofazi ngathatha
so phila ngani umthengelayo
anyabencengisa khona kungachasa lo ngo-$2 $3 ngoba ngiyaqwanisa lam uthenga isitheko ngiyokuli idula endlini akula ngini iplan
wafunda wafika kufombani
mina wafunda wafika kufomfor
so sihlezi kuphela
hayi sendishona ndihlezi khona apha yabe senze ukuthi imoto zangikhona ziyabaleka abavalile imigwaqo yonke but mna ngibonani into abangasenzela yona ngcono ukuthi kukhona lo mgwaqo ama-roadblock sengaba khona hhayi siyalo ngoba kathi sikhangele ingozi ezenzakala khaye kathi namhla kwenzakaleni i-accident futhi leyini imoto ibhewukile
leyibarekelamapolisi
ekazuku hhayi bengabalela amapolisi kuthova emshikashika khona ibi-opose kuyiqansi opose ibhasi yabivika yaphose yabulala abantu anto amoti ngeni ingozi engezeleka kweni ingozi kuyikuthi ngabona sibili kuma-roadblock sibili bakwanisa ukuthi bethatha imali emthoveni leli emshikashika bekuele kube into edlulayo sonke siphile la mavenda iphile la mashopu layo engakhaya yonke into izalunga ezimbabwe but vele into yangikhona ingabe nganidonisele emaceleni into yangikhona izabanzima
kakhulu
hayi abanzima kodwa yinto engabe ngibonani ingcono ngoba kathi sikhangele umthovo la umthovo we-1 kwazi ukuthi umthovo we-2 ngedini kathi silo yabethengisa manje lo ngasathengisa nxa ngwabe umthovo we-2 ngasathengisa singatshayi singeli vuna imali yesitheko imali yomthovo anto akonti vele imthova yena imshikashika iphilisa abantu abaningi kakhulu iphilisa imuli eziyitheni imshikashika imuli eziyitheni.